Intsholongwane yecorona iseyingozi. Usinethemba Gomo wagqibela ukubona abazali bakhe ngethuba ebasesibhedlele ngo-Agasti wonyaka ophelileyo. Bobabini basweleka kwisithuba nje elifutshane. Zange akwazi nokubangcwaba njengoko esesibhedlele naye ephethwe le ntsholongwane.
COVID ikhona iyabulala ayihambanga. Ngoku kusenza u-wave 3. U-wave 3 uthi kuza okuthe chatha kunaqala, kungaske abantu balandele imigaqo nemiyalelo ebekwa ngurhulumente.
Umasipala ombhaxa North Mandela Bay uphinde waqinqeza phambili kwinani labantu abasulekele ntsholongwane nabayi-1800. Nangona kunjalo, Isebe lezempilo ephondweni lithi kusekusasa ukuba singathi lungumsina wesithathu. Eli sebe lithi izibhedlele zineebhedi ezaneleyo noomatshini abancedisa ukuphefumla kongezwa neeward.
In terms of our preparation as far as beds are concerned, the department, in partnership with the Department of Public Works, have done significant work during the last year to prepare our health institutions for COVID-19 surges.
Kodwa eliphondo lisemva kwinkqubo yayo kugonya njengoko lekafika umiselo walo 50% yabantu abadala ekufuneka begonyiwe. Kuphinde kwavula ezinye iindawo zokugonya abantu kweliphondo. Ndingulerato Fekisi kwiindaba ze-SABC eGqeberha.